Ine ngati president wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi. Nditamva kuti boma kuzera ku Malawi Revenue Authority MRA yachita introduce mastika amene akumachita force a business ma vendors kuti akamagula katundu wawo kuchokera kunja ma akalipira msonkho, akalipira duty, akalipiranso ku Malawi Bureau of Standards, akuwauza kuti aziphwasula katundu wawoyo, tiyerekeze ngati mene ulili ngati mowa ngati wa savana, kapena hunters, kapena juice, aziphwasula makatoni aja, ndikumagula stika imozi kumama tabuto lina lililonse, ati ngati njira yofuna kuthaniana ndi amene amathawa boda. Ndinamva chisoni koma malo molira ndinangoyamba kuseka ndimaseka chifukwa chonena kuti ku Malawi kunoko ndi ziko losangalasa kwambiri ziko limene asogoleri amaona ngati a Malawi ndi anthu opusa chifukwa timakhulupirira kunena kuti ziko limakhala ndi ma advisors President amakhala ndi ma advisors, even ma chief executive amakhala ndi ma advisors. Inoyo sinali nyengo mmene mavuto alili muno Malawi. Ndikumakabweranso ndi punitive taxes. Kumakabwera ndi zinthu zimene zingakhome a Malawi. Pamene economy ya ziko lino has gone to the dogs. Pamene china chilichonse inu aboma mungoba. This is as a result ya kuba kwanu. Do not blame it on the innocent Malawians. Ino sinali nthawi imene mukanabweresa ndithu stika imeneyi pamene tikuyandikira kuzisankho pamene anthu akuchita struggle pamene china chilichonse Malawi muno siji kuyenda. Pali anthu ena omvesa chisoni ama udindo amapanga zinthu musaganizira anthu osauka. Munati mukamuone mzimayi amene ali pa boda amene wabweresa katundu wache kuti alowese muno Malawi maprofit amene akupeza inu mukhoza kugwesa misonzi koma pali anthu ena akulu ena ama office amati akakhala pa udindo amaona ngati ziko siri zatha amaona ngati maudindo awo sazatha kae kae andale pali andale ena omvesa chisoni kwambiri kuaganizira mmene analili some 5 years 4 years ago amachita kuvala mavisikosi sapato za kukanengo za plastiki koma lero atalowa mboma mmene abamu mmene afikamo ndikufika kuti alemera kwambiri akuona ngati kunja uko kuli bwino koma abale anga ndikufuna ndikuuzeni kunja kuno a Malawi akuzunzika kwambiri ndipo ena tikunena pano pamwe na siku la leroli ndi lachitatu kapenanso wiki ya chiwiri osadya palibe chimene chikuyenda andi tikaiyang'ana business environment mukapita madera kapena matauni ngati tauni ya Blantyre ya Limbi mukapita ku Lilongwe mukapita ku Zomba mukapita ku Nzuzu mutakhala kuti mmakhala ndi inspection inu ngati a MRA mukonza kumva chisoni the degree ya mavuto mmene alili pa Malawi pano leroli mukamanena kuti inuyo mukumabweresa stika yonena kuti mukufuna muthane ndi anthu amene cholinga chawo amathawa boda ndiye mukuwabweresa mastika kuti anthu swaziya gula azigula on top of kupereka duty, on top of kuthandiza kuperekaso ndalama ku Malawi Bureau of Standards, leroso mukubweresa msonkho umene uu mastika amene wawa, ndi chibwana cha nchombolende. Ndipo mwina mukupanga izi chifukwa chakunena kuti mwina mmatola Malawi, a Malawi mmatenga ngati agalu. Koma ndikufuna ndikuuzeni, one day we will surprise you. You will be in a shock because inuyo mwezi pano mukumasusana simukanakhala anthu ophunzira ngati inuyo ndikukhala pansi pa tebulo ndikumanena kuti tiyeni pano tichite introduce mastika tithane ndi anthu othawa pa boda
malo monena kuti mukanayenera muzimpasa munthu amene wazera pa bodayo kuzera pa bodapo ndikumpasa sticker as a reward as an identification yomuonesa munthuyo kuti wadusadi pa boda that one is a true Malawian ndiye mukuwasiya amene akuthawa mabodawo osachita force kuti azilipira pa boda lero mukumuchita punish munthu amene akudusa pa boda komanso without consultation chifukwa china chilichonse chokhuzana ndi misonkho munayenera kuwaitana business community mavenda onse ndikuwachita consult kunena kuti ifeyo tikufuna tipange izi because ziko ilili sila one party mwina nkutheka kuti IMCP aiwala angobwerapo pampando pa koma aiwala kuti this is not a one party state. This is a democratic state. Munayenera kuchita consult anthu. Ndikukhala ndi misonkhano yosiyana-siyana, ndikuwachita consult a Malawi. Ndikumva maganizo a Malawi, musanachite implement this stupid idea. Leroli mukukapereka 3 months kunena kuti kuchokera May, June, July basi mimowa yonse kapena katundu yense amene ali mashopu ka mashopu ma mashopu a mwenye mashopu a anthu okuda ma Burundi ndani onse amene alibe mastika ikamafika pa 1 August tiyamba kulanda katundu kuti tola ife ya Malawi kapena chani kuona kapena kuti mwina ndife ofasa kapena chani ndiye ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti mukamva kuti venda si munthu opusa mukamva kuti azimai ya business si anthu opusa ine ndikufuna ndikuuzeni ku Malawi kunoko inu a MRA ngati simuchita rescind the decision ngati simuchita withdraw mastika amene wawa ndikufuna ndikuuzeni ku Malawi kuno kununkha kunoko kununkha ndipo ndikuchite ni encourage inuyo mavenda a Blantyre mavenda alilongo ndipo mavenda alilongo timakuziwa ni kale mavenda alilongo si magawa masuite venda walilongo ndi venda woopsha kwambiri venda walilongo ndi dolo ndikupempheni mavenda alilongwe kunena kuti mupange zomwe zichatinapanga zija zimene zopita ku MRA inuyo mavenda a mzuzu osagona mavenda a zomba mangochi osagawa masuite ndipo ineyo ndikanakondwera kunena kuti mavenda inuyo nthawi imozi amzuzu apite ku MRA ya mzuzu alilongwe apite ku MRA ya lilongwe a Blantyre apite ku MRA ya Blantyre amangochi apite MRA ya mangochi azomba sochimozi mozi siku lake solikhale limozi national wide strike ma demonstrations osakhala amasewera iyayi tiyende ndipo Malawi First ilirede kukuthandizirani inuyo mungolengeza sikulo ifeyo a Malawi First tikhala tili pasogolo madera onse tili ndi ma representatives athu tibwere tikalionese boma kunena kuti zimene akupanga zindi uchisiru mmene alili mavuto leroli ku Malawi kunoko si nthawi yonena kuti muka IMRA mukana mabwera ndikumabwera sati mastika without consultation kuwatenga Malawi ngati zisiru siku lake ndilimozi ndikuti muzakhala very shocked ikakhala nkhani yomangana ena ingati ineyo ndiye pachasindi maopa ndipo tundatenga 2 weeks musana ndimange chitulukireni ndikanakupemphani kuti ulendo uno mundimangire kunoko kumulanje fache ndili kunoko kumuzi ndinasirira kwambiri ombusa uja wa kunzuzu munamuyendesa tu ulendo wautalitu kumumanga kunzuzu kuzamusiya kulilongwe ineyo ndikanakupemphani kuti mubwere kunoko muzandimangeso ineyo pankhani ya mavenda iyi pankhani ya business mundiyendese mukandisiye mukalonga chonde musamakhale anthu okondera munamuyendesa ujambusa uja ulendo wautali munamuyendesa kamulepo kaluwa ulendo wautali ineyo nakulakwirani chani kungonditenga pasalima kuzandisiya mulilongwe ndikuntengaso mulilongwe kukandisiya kudwanga ulendo uno munimange mulanje mukandisiye kukaronga koma isakhale nkhani yoopsezana chifukwa ngati ili nkhani yoopsezana ena ife tinapachika kale mabuti ena ife tinapachika kale moyo mmene ulili moyo kunoko ku Malawi mmene anthu akuvutikira palibepo kusiyanaso ndi kumwalira ndiye ndikufuna ndikuuze ni mavenda musapuse chifukwa ama anthu amene wawa akuona ngati ife ndife zisiru amalawi ife ndife zisiru kumangopanga malamulo osaganizira andichikhalire nicho andale nonse timakuziwani sipalibe chimene mmalipira mukafika mmaboda mmapita kunja ndalama zokuba zathu kukagulaso katundu ndikufikaso pa boda posalipira chanu cholo chili chonse kuchokera ku state house ndi chaulere ndi zaulere ndifaje mukupanga moyo wawo chisiru ngati umene uwu ndiye ndikuchita ni encourage mavenda osagona venda wanzeru sakhala chisiru sagona sagawa maswiti ndikupempheni business committee yonse pakali panopazi we talk pali azimai ali mabodamu boda ya Nchinji boda ya ku Tanzania boda ya Muloza boda ya Mwanza akuwazunza and moreover anthu akuoneka kuti sana konzeke za mastika chifaje mastika au alipo yena ofuna kulipira amene samafuna za mavuvu koma mastika oso kulibe andikodi mwa ujao kapena juisi ujao mukamupasula mukamupasula ndikuma mata mastika amene YouTube chindu chimene cho chaluza kolitetu chioneka kuti ndi cha substandard palibe amene angaza gule tukatundu ngati amene yoyo ndiye tikupempheni niyo aboma mundikupaseni nthawi yonena kuti within 3-5 days mukhale pansi ku MRA eko muchite withdraw the idea. This is, I'm calling this a stupid idea. You can't do this just to punish innocent Malawians for the sake of your stupidity, to cover your stupidity mabaibandalama mboma ena ndi awa aku immigration ku immigration iso mukupanga zindu za uchisiru mwachita mwaika anthu kumene koko ndipo maina awo ndili nawo ndikulula ndipo sachedwa pompani musamale ku immigration abale anga ayika kumene koko maplant yawo ogwira ntchito konko akumatenga maina ndikumakapereka kwa president kumakapereka kwa ma ministers anthu amene akuoneka ngati ndi makadeti ndipo anthu ena posachita pampano akuchosedwa ntchito ku immigration kuzera kwa some individuals amene akufuna zioneka kuti atafuna akhale maudindo osiyana-siyana kuli anthu amene munthu wina amagwira ntchito ku mangochi amuchosako ku mangochiko kumuchita reward udindo amusiya ku immigration ya Blantyre munthu amene iyi ndi amene ndi azinzache akumakapereka maina a anthu ndiye ineyo ngati president wa anthu osauka siningalolere kumaona anthu ena akuchosedwa ntchito chifukwa cha munthu wina zina limene ikapena maina amene wati aulula posachedwa pompano ndi ulula amalawi aziwa ndipo anthu akuyenera kuti tizamema anthu kuti azapite mmanyumba mwawo mmanyumba mwawo mwa immigration officers amene akumapanga ukatali kumatenga maina ndikumapereka anzawo osalakwa ziko lino sila munthu ziko lino ndila Malawi ziko lino sila president Chakwera ziko lino sila ma ministers ziko lino ndila Malawi ndalama zathu izi takuzuzula nazo ni sopano pano mwamba kuvala bwino tikuthokozeni kumaliro alusi ya sibanda kujako apepe kale mwamba kuvala bwino tu ndalama mukuziba bwino zija mango mwina mango na mizira kuti mwina musaoneke ngati mukuvala bwino kuti amalawi asakuziwe ni kuti mukuba ndalama apapa ndiye ndalama mukuziba bwino mwagula masuti ku South Africa munapita kuti mukamusakesake wabakiri muluzi ndi ntanyiwai mwagulako masuti tu abwino ayi mukuoneka bwino mukuoneka tu bwino sopano ndiye tikuuze ni fesi tikusiyane mukutuma anthu ku immigration kuti azipanga za ukatchale mavenda nonse please I'm asking you time is now a business also business ladies time is now osagawa masiwiti musakhale so ma betrayers ngatimo tigwirizane siku ineyo ngati wa Malawi first president namba yanga ndi kuti makifale niso kumene aliko aiziwe azichita monitor ma 9 awiri 365 ma 035 kumapeto ndikupempheni inyo mavenda alilongwe mzuzu Blantyre makamaka inu ma chairman mundichite communicate pa number imene 0 9 2 365 0005 tigwirizane munduuze kuti mukupita pa seuliti zimene zizi tikuwapasa 5 days ngati sachita withdraw tieni tonse pa seu tiyase ziko linolo tiliyase afaja kutitenga ifeyo ngati zisiru palibe zo zoopsezana kuti muti manga ineyo kumwani manga kokwanira ndikungodikira kuphedwa kumene. Otherwise this is completely nonsense. Boni Kalindo the DC mwana wo wopsha kwambiri.